Well, good morning, Nonke emakhaya, siyambingelela ngegama lika Jesu, uKristu wase Nazaretha. Sikubingelela ngegama lika Jesu ovukile, owafa kodwa wavuka. Siyambingelela ekuseni on iResurrection Sunday. Amen. Ngihamba nomama uMzimela nje ecele nibingelela nawe ma.
Siyambingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, umfeli wethu. Emakhaya nonke lanikhona nama-families wenu, siyabonga ukunibingelela kusuku lwe-Sunday lokuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu. Amen.
Amen. Ekuseni nje bazalwane sisahlangene. As we have mentioned that we're going to have a different Sunday. Usually by this time sisuke senkonzweni sonke sigqoke zimhlophe, siba mhlophe ethu baba, simhlophe njengamajuba. Amen, bazalwane. Siyabonga ukuthi yize singakwazanga ukuba senkonzweni, but today we are going to have inkonzo yethu whereby sizodla isidlo with our families in our respected homes, emakhaya ethu. Ekuseni nje singakaqhubekeli phambili, sesinamukelile nonke, we just to ukudlula izintweni ezimbalwa. Siyazi as our dear president, uPresident Cyril Ramaphosa, mentioned that there's going to be into the extra we lockdown here too. Siyazi welcome futhi siyazamukela kakhulu kakhulu. When I first received the news of lockdown, I think I mentioned also in one of our services ukuthi kwavele kwangikhathaza kwangazuthi hey Nkosi yami kodwa senzeni. That is the human part yami ukuthi nami ngumuntu ngiyasho ukuthi i-lockdown iyakhathaza. I know as well, even with our dear president, it's not that njengoba mention lockdown njengoba ikhuluma ukuthi ayenzeke, hayi ngoba eyithanda, hayi ngoba ethi ayikho into angayenzwa abantu abavalelana emakhaya, kodwa it is because of the COVID-19 and isimo sonke. So vele our human bodies kuyakhathaza ukuthi sigcina siseyindawana ezizodwa, sihlele endawana esizodwa, singakwazi ukuthi siye-access izinto ezivamise ukuzenza, whereby just going to a restaurant or ukuya kephi nakephi, sinala ama-limitations. Kuyasikhathaza kodwa sabantu nakhona, we'd like to encourage you ukuthi njengoba sesikwenzile, let us keep on keeping on doing the right thing. Asigezeni izandla, asisanitizeni, asilimite ukuphumela ngaphandle singazi siyaphi. Without wasting any more time, we mentioned ma sikhuluma enkonzweni ukuthi God is going to guard us.
Amen.
Nakho konke okuhlangene nathi.
Yeah.
Lelo zilingibusise kakhulu masikhuluma ngalo ukuthi esimene sisikusona njengamanje with the COVID-19 ibhokile ngapha nangapha. I'm sure many of you, when you open the TV channels and watch izindaba in our different channels nani, kuba naleyo fear that is being instilled by the enemy kuwena. Kuba naloko kusaba, kuba naloko kuthuka. Omunye uze wathi uthe mayibuka le program kaningi yezindaba, uthi nawe uzizwe sephelelwe umoya uma kwakhulunywa ngama-ventilators njalo. Ngobani? Because it is the work of the enemy ukuthi akahlezi esisabisa, esifaka uvalo. Just to encourage you again, bazalwane, the other day on Friday sivule izwi ebelikuPsalms 121 where God says, I will guard you. Masibuyela kulona nje kancane briefly, uPsalms 121, it, I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? My city verse 2, no. My strength comes from God who made heaven and earth and the mountains. He won't let you stumble. Your guardian God won't fall asleep. Umama uMzimela kwasho kamnandi, but sinamaphoyisa ethu, sinamasosha ethu, our South African Defense Force. Ukuthi they go in turns, ngomsebenzi wabo ukuthi maphuma laba kungena enye shift. Whereby uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akana shift. Une shift eyodwa, in fact engaphumi. Futhi kuleyo shift akuyona akakhathali nanokukhathala.
Yeah.
UNkulunkulu emuhle, he guards us. Ngiyazi sixakekile semakhaya sonke kulesi sikhathi ukuthi umuntu uyasho ukuthi eyi Nkosi yami, engabe kuyophelelaphi, engabe kuyoba kanjani.
Yeah.
But God says, I will guard you.
Amen.
I do not sleep nor slumber. Uyabona kukhona ukuthi ungena emsebenzini uvuke ekseni uze uthi yabona namhlanje ayi cha ngikhathele ngiyanqena ke emsebenzini. The God we serve akanako lokho ukuthi hayi namhlanje ngikhathele ukuthi hayi izolo ngathi ngibagade kakhulu noma ngathi labantu abanga appreciate namhlanje, kodwa yena his willingness yokusigada is unconditional. Ayinama terms and conditions. There are no T's and C's. But when you have chosen him, that on its own, it settles everything. He will guard you.
Amen.
See, kubeka futhi kuyona incwadi le, in the wonderful book of Psalms. Verse 7, it's God guards you from every evil. He guards your very life. He guards you He guards you when you leave and when you return. He guards you now. He guards you always. When it says, verse 7, God guards you from every evil. What is every? What is every? Everything. He even guards you from this into this
ongazi no.
But he guards you from that as well. Mm. When the Bible says God guards you. Ubaba wakakhuluma ngendima ethi, I don't know what research was doing, ethi ama gems ahamba la emoyeni njengoba sikhuluma njengamanje. There are millions, thousands, millions, we'll never know how many. Nalele beke lingagulisa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi selithi lizongena kuwena athi step aside. Aliguduze alithi. That's when God really guards you. So mighty he guards you from when ungacabanga ukuthi mhlambe no uzongigada COVID-19 kuphela. UNkulunkulu ungaphezulu kwayo. Kunezinto eziningi wena ungabuka yona kuphela. But God guards you. Amen.
Siyabonga uNkulunkulu umfundisi wethu esasho ukuthi uNkulunkulu wethu uthembisile engaqali ukuthembisa ukuthi ene uyakusalusa, uyakusivikela. Uya kuba umpheme wethu ukubaleka kunjalo kulesi sikhathi sikusona yonke imindeni. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi sivikelwe uhulumeni wethu nabo bonke abasigadile abasisizayo, abanye basibuyise endleleni sesiphumile sesihambile, kodwa basiza impilo yethu ngamandla abonke. Siyambonga uNkulunkulu osinakekelayo ngakho konke izinsiza esizidingayo. Sibonga ukuthi nakulesi sikhathi uNkulunkulu esasho ukuthi uyakusilondoloza uma siphuma noma singena. Ngempela manje kufanele abe sizivalele endlini sikhishwa izimo kuphela. Njengoba siphuma sikhishwa izimo kuningi esingahlangana nabo. Kodwa uNkulunkulu uyabeka isandla. Sibonga ukuthi ngalesi sikhathi esingasazanga, esingavange sisicabange, esikhuluma nomngani wami esasifunda naye esikoleni ethi how angikaze ngizwe into efana nale selokhu ngazalwa. Ngithi nami kunjalo, kodwa sekwenzekile. Kodwa sibonga uNkulunkulu osasiphephisile futhi osazoqhubeka njalo asiphephise nemindeni yethu sonke emakhaya la sikhona. Yikhona ukuthi kufanele sihlale phansi, sibekezele, siqhubeke nebesikwenza lokhu esinikezwe khona imiyalelo yokuthi ene sigeze izandla, siqhubeke singakhathali, siphinde futhi sizivalele endlini singavumi ukuphuma noma isizungu sikhona noma imisebenzi yethu sifuna. Kodwa kubalulekile ukuba silalele kakhulu ke thina abantwana bokukholwa, singabantwana bokulalela. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalesi sikhathi nangalelizwe uNkulunkulu asinikeza lona lokuthi uNkulunkulu will guide us. Siyabonga ukuthi sigadiwe, salusiwe ngezindlela zonke. God bless you. Siyanithanda nonke.
Amen. Bazalwane, sesiqhubekela singena enkonzweni yethu yesidlo of Holy Communion. Ngizocela sivule iincwadini zethu sonke in 1 Corinthians 11 verse 23. What we will do this morning, la isoqala khona ukufuna ku verse 23, kodwa ngizocela ukuthi sithi ukujomba kancane siye ku 27, then we will backtrack. Let's go verse 27. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Masingenako message version. It's anyone who eats the bread and drinks the cup of the master irrelevantly is like part of the crowd that jeered and spit on him at his death. Is this the kind of remembrance you want to be part of? Malisi verse 28. Examine your motive. Test your heart. Come to this meal in a holy awe.
Amen.
Liti, let us examine ourselves. Liti, anyone who eats the bread or drinks the cup of the master irrelevantly. Must like a look, it's irrelevantly. Ukuthi umuntu okwenza enganayo meaning yale nto le uyenza into engena relevance into engena engena conviction again.
Yeah.
Yokuthi uyasiphuza lesidle uthi we are just like the crowd. Eyayimemezela phana ithi mbethele, the very same crowd eyimphimsela ngamathe.
Yeah.
This morning as we are about to have isidlo sethu, ngiyafisa sonke as families ukuthi kulesi sikhathi esikusona asisondele uNkulunkulu ngokuthi let us cleanse ourselves from kukho konke okuphambene naye. Let us cleanse ourselves, whether ubaba wekhaya, umama wekhaya, uyindodana, uyindodakazi, noma uyini, kodwa let us take this time ukuthi search yourself.
Amen.
May you, David, create in me a clean heart, Lord. Uthi awuziseshe manje ekuseni ukuthi uNkulunkulu, whatsoever kusenhlizweni yami, maybe nomuntu ombambela amaqhuba, maybe nomuntu ongakazi umxolele. Now, the cup of communion.
Yeah.
Inama benefits kumuntu oyidlayo ukuthi ungayidla uthole ukuthi uyagula noma awuphile or kunento engahambi kahle kuwena. That cup of communion. Can cause healing kuwena ngoba igazi lika Jesu vele elabelwa ukuthi thina sisindiswe nokuthi sisinde ekuguleni. This morning I want you to take your time ukuthi sonke let us search ourselves. At this moment, search yourself ukuthi noma yini engayinhle, noma yini engalungile oyaziyo engaphakathi kuwena. Lord God Almighty, search me right now, uNkulunkulu wami, ngihlanze ngihlambulule ngingakaliphuzi igazi lakho ekuseni ukuthi cleanse me, O Lord, ukuze lona libe beneficial kumina, ukuze lona isidlo sisebenze kahle kumina. Cleanse me, Lord God Almighty. Ngiyafisa wonke umuntu emakhaya lani khona ukuthi let us all just take this time and just cleanse ourselves, sizihlanze, sizihlambulule. Mama Mzimela, can you just pray for us?
Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, sisasondela kuwena uNkulunkulu moya ongcwele. Ekuseni nje uNkulunkulu wethu, siyaphakamisa izandla Nkosi kuwe, sithi sihlanze Nkosi, sihlambulule ngegazi lakho uNkulunkulu namandla wonke. Baba, sisize Nkosi kuko konke uNkulunkulu namandla wonke sidlule kukona ey'mpilweni zethu. Baba, sisize Nkosi, sihlambulule, singene Nkosi kulesi sivumelwano esisha kanye nawe uNkulunkulu namandla wonke. Sifanelekile senze ke uNkulunkulu, basifaneleke ukuthi Nkosi lesi sidlo mesisidla sidale Nkosi umehluko ezimpilweni zethu sonke ngamunye ngamunye Nkosi, abantwana bakho emakhaya wonke lapho bekhona uNkulunkulu, behlangene nemindeni yabo for the first time Nkosi 19 ka 2020 uNkulunkulu unyaka esingene kuwona. Siyaqala ukuba semakhaya singekho emabandleni lapho sidla khona isidlo namhlanje Nkosi, sivulele indlela ukuba sidle nemindeni yethu, sikukhumbule uNkulunkulu namandla wonke, sibe nokuqonda Nkosi, sibe ne-discernment uNkulunkulu, okukhumbula umsebenzi omkhulu owasenzela wona eCalvary uNkulunkulu namandla wonke. Siyabonga egameni likaJesu waseNazaretha manje. Amen.
Amen. Ekuseni ngiyacela sonke nje si-prepare obaba, preferably mamakhaya, maye ngekho ubaba noma has the same authority kokuthi angasi khipha isidlo, kodwa ubaba maye khona and a willing. Siyacela bonke ba-prepare izitsha bayibeke phambi. ecela sibosise ma isihlo sethu
njengoba izilenkosi lithi uJesu esekhulumile wonke lamazwi wathatha isinkwa wasihlephula wabanikeza abafundi bakwathi dlaneni lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina kanjalo nathi bazalwane siyathatha isinkwa egameni likaJesu siyasibusisa siyasihlephula uNkulunkulu namandla wonke baba siyabonga uNkulunkulu lethubo siphelona nale moment inkosi siphe yona makuthi inkosi sisadla lesi sinkwa esiwumzimba wakho ophilileyo onokuphila ongenako ukugula ongenazi izifo ongenani nesisodo sifo kuwona baba nkosi udale ukuphila ey'mpilweni zabaningi uNkulunkulu nathi sonke abanye bagula emphefumulweni nkosi lesi sinkwa masidale ukuphila abanye bagula nkosi ngendlela eyinhlobonhlobo but lesi sinkwa esidliwa masidale ukuphila ngegama likaJesu Kristu amen.
Usasidla isinkwa nje usazosibamba usazophuza negazi likaJesu ukhumbule ukuthi konke lokho esikwenzayo has a relevance kuthina.
Amen.
Ungasiphuzi ungasibani ngokuthi awazi nje uyenzela ngobani. Ukhumbule futhi there are benefits in taking communion.
Amen.
We should not take that lightly ngokuthi hayi ngoba siyamkhumbula kuphela. But simkhumbula ngoba futhi he has benefits.
Amen.
There are many benefits. Ngelinye ilanga siyokhuluma ngama benefits of taking communion. Yinto esiyenzayo emabandleni but also it should be a practice yama families ukuthi as a family sihlale ndawonye and take isidlo. Masifunda la encwadi in 1 Corinthians 11 verse 23 umbhali uthi la for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said this is my body which is for you do this in remembrance of me. Wasithatha isinkwa wasihlephula wabadlulisela ngicela sibambe izinkwa zethu sonke. Uthi umbhali lana for I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed he took bread and when he had given thanks he broke it and said this is my body which is for you do this in my remembrance. Siyasibamba isinkwa sonke. In the same way, after supper, he took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in my remembrance. Siyathatha sonke siyaphuza. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes back. Njengoba sisaphuza sesidla sonke, we do this in remembrance of uNkosi Jesu, of iNkosi yethu, Jesus Christ.
Amen.
Ukuthi he died and he rose from the grave. Ukuthi today he seated on the throne, ulindele thina. Whenever we do this, we proclaim his goodness. We proclaim him to be the King of Kings. There are many benefits. There are many benefits we should look at. Even health-wise, maybe you suffer from high blood pressure, maybe different diseases. This morning, as you've taken this, he is here to heal you. He is here to heal you. Jeremiah said, believe God, the communion. You are going to do a new thing in Mzimbeni wami.
Amen.
Amen.
Siyabonga kakhulu. Mfundisi wethu sasiphile ithuba lokuba sihlephule isinkwa kanye kanye siphuze igazi lika Jesu kanye kanye. Siyabonga kakhulu lelizwi likhuluma ngokuthi uma sidla kufanele sibe nokucophelela. Siyabonga sesidlile bazalwane. And imzimba yethu isireceive ukuphila okuchichimayo. Na ubukade ugula noma ngabe bekunani empilweni yakho manje kholo ukuthi usuphilile ngoba emzimbeni wakho sengene igazi lamagazi, igazi elinempilo, igazi elathi malichitheka esiphambanweni abantu kwavuleka amehlo babona owayengaboni. Kuningi okwenzakalayo. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ngomusa kaNkulunkulu sithola ithuba lokuzisondeza uNkulunkulu as families nemindeni yethu ukuthi uNkulunkulu adale ukuthula adale uthando kuma families wonke njengokuhlangana kwawo lapho nikhona bazalwane yonke indawo uNkulunkulu makenze umusa ukuthi ngalolu suku obele ubuhlungu ukuvaleleke endlini obele ubuhlungu ukuthi awuphumi kanti uNkulunkulu kubekele imiracle engaka yokuthi umndeni wakho uyavuseleleka ureceive a restoration to our families egameni lika Jesu siyabonga uthando lusha nempilo enje echichimayo nakho konke besishoda ngabo to our families uNkulunkulu uyasinikeza umfundisi ukukhuluma ukuthi njengoba sidla isidlo kunama beneficiary enzakalayo we must expect and have faith in God ukuthi njengoba izwi kaNkulunkulu lisho uNkulunkulu uyalinda izwi lakhe njengoba sesidlile thina sikholwe ukuthi sekwenzekile siyambonga uNkulunkulu sinifisela ukuphila okuhle nokubekezela nemnqubekela phambili egameni likaJesu mfundisi.
Blessed week. Just one more announcement, and on Sunday again, next Sunday we will be broadcasting live again. And please, Nihlale Makaya, Sibukele Ndawonye. We'll have on our Facebook page, and also we have a YouTube channel, which is Kwamashu Christian Center KCC. It's very easy to find it. Just type Kwamashu Christian Center KCC. You will even see all the videos of our Bishop Baba Wethu Mzimela. And bazalwane, stay at home.
Amen.
Be safe, and God guards you. God guards you.
Amen.
Amen. Be blessed.
Amen.